Ebawo.
Eh tat.
All right.
Hayi man, kuhle tat
kanjani? Ready bawo.
Hayi mina soloko ndiredi.
Oh hayi ke. Xa uredi bawo, asiqale ke ngoku. Ukuba ubuyile ecaweni, lecawa siyenzele wena. Ukuba khanguye ecaweni, lecawa siyenzele kwawena. Icawa abantu abangacawiyo iyaqala ngoku.
Icawa abantu abangacawiyo iyaqala namhlanje.
Naso ofisini yakho uThixo khona.
Awu.
Ukhona nasendlini yakho, ukhona nasemotweni yakho, ukhona nasegardini. Ukhona nakule ndawo uthi wena indawo engafanelekanga ababantu balala ko pipe. Ukhona kula pipe uThixo. Mkhonze ngoba le icawa yabantu abangacawiyo.
Mkhonze ngoba le icawa yabantu abangacawiyo. Thabathi thuba siyibulise kumuntu wonke osibukeleyo kwindawo zonke. Enisibukele nikuzo siyibulise kumuntu wonke osimameleyo kwindawo zonke enisimameleyo nikuzo igama lam ndingusihle bonani le icawa yabantu abangacawiyo andihambi ndedwa ndihamba nalo mkhonzi
bawo masibulise koomama ootata ubhuti nakusisi nakuntangandini nakuye wonke umntu osimameleyo ngale njikalanga ngeli hlelo mvukelo wethu uyesu kristu inkosi yethu amen
amen
igama lam ke ndinguanele wakamnguni simameleke icawa yabantu abangacawiyo sithemba ukuthi niyohamba nathi ke side siyofikelele kula nkonzo yethu yokuphuma inkonzo
bawo
uyamazi uJJR Jolobe
uJJR Jolobe wayesithini
unjengenja
wayenga esikoleni ekotshe befuleni
uphanze wangunjengenja namhlanje
Bawo bawo masivula inkonzo yethu namhlanje ngokuthandaza. Bawo wethu osezulwini. Yise wenkosi yethu engiyesu Kristu. Kutshoneni kwelanga, Thixo wethu namandla, sisondela phambi kobuso bakho. Thixo wethu ingcwele sithi enkosi Thixo ngokusipha olunye usuku. Thixo wethu engcwele. Sithi enkosi Thixo ngokuba igazi lisabaleka emithanjeni. Thixo wethu oyingcwele. Thixo wethu namandla sisazi Thixo into yokuba kuthande wena Thixo wethu into yokuba sibe lapha Nkosi yethu enamandla ngoko Thixo oko sithi enkosi ngobubele bakho Thixo wethu onamandla sikubonile wena Thixo unguThixo kwimpilo zethu ebomini bethu sikubonile unguThixo Thixo wethu namandla kwizinto esizibonayo kanye kwindlela esizihambayo Thixo wethu oyingcwele sizibona Thixo siphumelela Thixo kwizinto esingazicinganga into eba singaze siphumelele kuzo Thixo wethu namandla sizibona sihamba kwindawo esingazange sacinga Thixo wethu namandla into yokuba singaze sihambe kuzo Thixo wethu oyingcwele kunge xa yenxeba yakho Thixo wethu oyingcwele ngako oko Thixo wethu namandla sima sisithi Enkosi Thixo ngobubele bakho Thixo wethu oyingcwele siza ke Thixo ngemibulelo Thixo wethu kodwa kananjalo Thixo siza nezicelo Thixo wethu oyingcwele ngoba Thixo wethu namandla ezantsi emhlabeni Thixo kukho umthwalo emagxeni abantwana bakho Thixo wethu oyingcwele kukho ukuxheleka Thixo wethu ezinhliziyweni Thixo wethu onamandla kubantwana bakho Thixo wethu kukho Thixo wethu ukuxinzeleleka Thixo wethu oyingcwele ezingqondweni zabantwana bakho Thixo wethu namandla ezonto Thixo zidale Thixo kube ngathi akunakuphileka Thixo wethu oyingcwele ngoba Thixo ngamanye amathuba ubunzima Thixo bakugubungela umuntu Thixo wethu namandla kuye kuThixo kungabonakali nomnyango wokuphuma Thixo wethu oyingcwele sithandazela abazalwane Thixo abamameleyo Thixo wethu oyingcwele sithandazela Thixo abazalwane abamamele ingqondo Thixo ingekho kwakulento bayimameleyo Thixo wethu ibe ibala izinto Thixo wethu ekumele zenziwe kodwa Thixo abengekho amandla Thixo wethu oyingcwele ibicinga Thixo nokuxhomekeka kwabantu Thixo wethu oyingcwele kuyo Thixo wethu oyingcwele kube kungekho cebo Thixo wethu oyingcwele sithandaza ke Thixo sinezo zicelo Thixo into yokuba yanga Thixo ungathoba umthwalo Thixo wethu oyingcwele yanga Thixo unganyusa amandla Thixo wethu namandla wokuthwala lo mthwalo Thixo wethu engcwele. Xa kufumaniseke into yoba kumele ungathotywa Thixo wethu engcwele, sithandazela Thixo ukwazi ukuma Thixo wethu, siqhubekeke sinyathele unyawo olubheka phambili Thixo, sithandazela Thixo ukuvuka Thixo emandlalweni Thixo wethu, siphinde siyokuzama futhi Thixo wethu engcwele, ngoba Thixo indlela inde Thixo wethu, kunjalo nje Thixo indlela inameva Thixo wethu engcwele. Ngoko Thixo idinga abantu bathi bakuhlatywa le meva, umntu aphakamise unyawo abangula aqhubekeke abheke phambili. Asinakwazi ke Thixo wethu ukuzenza zonto ungekho ecaleni kwethu Thixo wethu engcwele, sithandazela Thixo nale nkonzo Thixo xa siyiqala Thixo wethu engcwele, sikwazi Thixo ukuhamba kunye nawe Thixo wethu engcwele, ngoba Nkosi si wawungabikho wena Thixo wethu engcwele, akuna uqhubekekela phambili Thixo wethu engcwele, simana sichukumisa wena Thixo rhoqo xa siqala le nkonzo, sisazi Thixo into yokuba nguwe Thixo oza kwenza impumelelo yale nkonzo Thixo wethu engcwele, ungekho wena akukho esikwenzayo Thixo wethu engcwele, ubekho Thixo nakuselwimini lo mkhonzo wakho Thixo, xa iza kuphimisa amagama akusuka eBhayibhileni yakho Thixo wethu engcwele. Ngoko ke Thixo sicela sikuthembile Thixo, izicelo zethu kuba wena uyaziva, ngoYesu Kristu Inkosi yethu ngokunangona phakade, amen,
amen.
ukubake uzandula usijoyina siyakwamkela kwicaba yabantu abangacawiyo usijoyina emveni kokuba sivulele inkonzo ngomthandazo usijoyina xa sifika kwinkonzo yomnikelo ungabe sabaleka ke ungabe sabaleka ngenxa yokuba ufika kumnikelo sicela ke bazalwane sicela ukuba uba ukamcofa usubscribe sicela ucofe usubscribe umnikelo wethu lowo sicela ke uzucofa like ucofe nala notification bell sicela kananjalo uze uthi xa udibana nabantu nincokola ngento necawa phakathi uthi rhoqo ngecawa uzujonge icawa yabantu abangacawiyo leyo iza kube iyinkonzo yomlomo kumnikelo wethu ke lowo babo sizawukuya ke emazweni sizawukuya emazweni bawo abantu zeba silindele phi
bawo sicela abantu ke baza silinde kule ncwadi yendumiso isahluko ngu-48 amashumi mane anesibhozo ivesi leya yamashumi elishumi linye linesine ne shumi linye linesine indumiso chapter 48 verse 14
emva kwale ngoma Masifumane ke ilizwi lethu libhaliwe kwincwadi yendumiso yesahluko samashumi mane anesibhozo kwivesi yeshumi elinesine. Indumiso 48 sisiya kwivesi ka-14 phantsi kwesihloko esithi ubuhle nokomelela kweziyoni. Sawuqala ke kuvesi 11. Ifundeka ngolu hlobo. Mayivuye intaba yaseziyoni. Agcobe amagxamesi akwaYuda ngenxa yezigwebo zakho. Ijikeleni, ijikelezeni iziyoni, niyizunguleze. Zibaleni inqaba zayo ezinde. Qalani ungqameko lomselo wayo. Candani ezinqandeni zayo ezinde ukuze nibalisele isizukulwana esizayo. Ukuba lo Thixo nguThixo wethu ngonaphakade kanaphakade, yena uya kusikhapha kude kuse ekufeni. Elililizwi lenkosi. Inkosi mayisikelele ukufunda kwelizwi layo uYesu Kristu inkosi yethu ngoku nangonaphakade. Amen.
Amen.
Oh, my.
Nkosi, ndithembe wena mandingaze ndidaniswe. Siza kuke bawo.
Ewe, yena unguThixo.
Mm-hmm.
NguThixo wethu.
Mm.
Ngoku nanini na.
Mm.
Yena uya kusikhapha kude kuse ephakadeni.
Oh.
Bawo ibaliwe mose pha phezulu ukuba ngumhobe wonyana bakagora.
Mm.
Ndizokuphinda loo nto.
Awu, Nkosi yam.
UYesu okanye uMoses ukhupha amaSirayeli esandleni samayiphutha.
Mm.
Ahambe nawo indlela.
Awu, Nkosi yam.
Zikhona izinto ezenzekileyo endleleni.
Ewe bawo.
Ezibonakalisa ukukhathalela nokuthanda abantu bakhe uThixo.
Nkosi yam.
Bekusithi xa behamba emini abeligqange okanye abelilifu ezintlukwini zabo.
Awu, Nkosi yam.
Kwenzela ukuthi ilanga lasentlango.
Awu, Nkosi yam.
Lingabatshisi libonzakalise.
Mm.
Ebusuku abeligqange lomlilo.
Awu, Nkosi yam.
Kwenzela ukuthi bayibone indlela.
Awu, Nkosi yam.
Baphinde ngelitha lomlilo.
Mm-mm.
Bafudumale.
Eyi, Nkosi yam.
Loo nto ithi ibinguThixo entlango obakhathaleleyo.
Awu, Nkosi yam.
Ekutshisweni okanye ekutyiweni kwabo.
Ewe bawo.
Zinyoka.
Mm.
Uveze inyoka yobhedu.
Eyi, Nkosi yam.
Bathi behamba becinga uba babalekile uFaro.
Ewe bawo.
And bephakathi kolwandle bethe hayi phelile imfazwe.
Phelile imfazwe ngoku.
Ngoba akhona amathuba sithi ngoku iphelile imfazwe.
Iphelile.
Kusuke kuthi gqi utshaba.
Ewe, Nkosi yam.
Bathaba abantu xa bethetha. Fundini ungasuke endaweni ethile nathi.
Ewe bawo.
Uzosibulalela entlango.
Mm-hmm.
Bekungcono apho besisuka khona kakade ingxaki inayo le nto yokukhumbuza emva bengangathi bekubhetere kula ndawo bendihleli kuyo.
Awu, Nkosi yam.
Nokuba mandibe kule ndawo. Thixo wathi ke ngenxa yokubana uyabathanda abantu bakhe kwaye ubakhathalele wavula amanzi kubini. Bantwana bahle bedi kuphela amanzi.
Hey, bawo.
Emara.
Mm.
Fika athi xa bewafumana amanzi bawafumane irhaqa.
Hey, Nkosi yam.
Amanye amathuba sithi xa sithandazele izinto
hey, bawo,
zifike zibe rhaqa emiphefumlweni yethu ngoba sithandaza bantwana bahle bedinga siqhelekile. Sithi xa sifuna impendulo ezikhawulezileyo sithatha amanzi sifike ekrakra.
Awu, Nkosi yam.
Xa sikhala kuThixo uyaliveza igqabi itshintshi imeko. Bantwana bahle, nokuba umhlambi bekusenzeka ntoni na ebomini bakho impilo yakho ibikrakra kodwa lakuthi gqi igazi.
Oh, Nkosi yami.
Ulithi nku emanzini.
Mbawo.
Ayatshintsha amanzi.
Ayatshintsha.
Asa yabo aseleke.
Ewe bawo.
UThixo okhathalayo
ngathi. UThixo okhathalayo.
Balona bahle bedinga. Konke ngoku ke sibona ebakhumbuza ababantu.
Bathaba abantu
balona bahle bedinga sebebekiwe besebesede elizweni ledinga.
Ewe bawo.
Balona bahle bedinga senzeka ezenzekayo. Balona bahle bedinga zawa indonga zeJerusalem.
Ewe Nkosi.
Indonga zeJerusalema. Balona zaphinda zakhiwa zanhle. Ngoku uthwa kubana abantwana bahle bedinga makhe bazijonge. Abantwana bahle bedinga bazibuke. Kwenzela ukuthi bazokwazi ukuthi bakhumbule emva. Aphuthixo khona asuke nabo khona. Kwenzela ukuthi isizukulwana
esizawo.
Emveni kwabo bazi ukuthi lo uThixo bahamba naye nguThixo.
Hey, uThixo lo.
Ngoba ngamanye amathuba siyalibala ukuthi lona sihamba naye nguThixo.
Hawu Nkosi yami.
Siyalibala xa kusekumnandi ezimpilweni zethu ukubana lona sihamba naye nguThixo. Ithibana bale bahle bedinga xa sisikwazi ukuqaba isonka ngebhotolo silibala ukuthi besingenasi isonka. UThixo esihamba naye. Wasinika
ewe bawo
silibale nokubalisela abantwana bethu ukubana izolo oku bendingenasi so
bawo
manje bahle bedinga xa sikwazi ukutshintsha ibhatyi xa sikwazi ukutshintsha izihlangu xa sikwazi ukwenza izinto esikwazi ukuzenza silibale ukuthi izolo besingenawo amandla
ukwenza
izinto sikwazi ukuzenza kodwa uThixo okhathalayo ngathi
manje
bahle bedinga uThixo omane elanda futhi emkhondweni wethu wasithatha endaweni engekhoyo wasibeka endaweni wasisendaweni silibale bona bahle bedinga kodwa ngoku onyana bakaKora bathi bona makhe sizijonge bona bahle bedinga ezintonga zeJerusalema kwenzela ukuthi singalibali
aphuthixo
khona asithathe khona bona bahle bedinga ngoba ngamanye amathuba xa andi bona bahle bedinga sithi yonwaba inhliziyo usekhaya nalapha silibala ukuthi izolo bekhuke kakubi uThixo wasibamba ngamazinyo bona bahle bedinga wasithatha eludakeni uThixo xa sisendaweni eyolime eyomileyo basimlibala uThixo ngoba ingqondo iyathanda ukuhamba nolonwabo kodwa zikhona izinto eziza kusikhumbuza
ubona
lona nguthi Thixo lona nguThixo uza kuhamba nathi okanye uza kusikhapha uje kube sekufeni bona bahle bedinga nokuba sihambe emfuleni wathunzile kufa kodwa uza kusikhapha uThixo ndifuna ukuthi umhlambi naleme kujongene nayo usomlibala ukuthi lona nguThixo bona bahle bedinga uThixo bekhe wakunceda izolo usenguThixo nanamhlanje uThixo ebekhe wakunceda unyaka ogqithileyo usenguThixo nanamhlanje uza kukukhapha ke kude kube sepheleni uza kukukhapha uThixo uThixo soza kuyeke singakushiye singakushiya thina singabantu ingakushiya iifamily zakho zingakushiya izihlobo zakho kodwa lona enguThixo soza kushiye yena uhamba nawe uThixo sowungaqondi ubona uhamba nawe anyathela uThixo apho unganyatheliki khona uthi xa unyathela wena abe selungisile
uThixo
ngoba uThixo osikhaphayo
ewe bawo
uThixo osikhaphayo
hey uThixo osikhaphayo
usikhapha nakwintsungu zizobumnyama
hey Nkosi yami
usikhapha nakwinhlango esikuzo
ewe bawo
usikhapha sesifakwe emanzini banola bahle bedinga nawe umhlambi ngoku uzibona usenzukuzini zobumnyama uzibona usenhlango uzibona udibanisa lena ingadibaniseki kodwa uThixo uza kukhapha banola bahle bedinga uza kukhapha uThixo so ufuna umncamo uThixo kodwa uza kukhapha uThixo ngoba unguThixo yena kwaye ewe uza kusikhapha kude kube sepheleni ngoChrist ngosi yethu amen
amen. Ukubalo Thixo uThixo wethu ngonaphakade kanaphakade uyakusikhapha kude kuse ekufeni. Qala ngothi le ndaba bese siyifundile mayivuye indaba yeziyoni.
Oh.
Ingangathi bawo uxa izinto zilungile. Kuxa izinto zihamba ngendlela. Sele zihamba ngendlela izinto uzibuka.
Oh. Yeah.
Kuthi qatha into yokuba usukaphi.
No.
Seluzibuka nje. Ingangathi mhlawumbi ngumntwana ozikhulele esokola ngemini ye-graduation. sichulela ngomethile nje nje nje
awumama
ngemini yaziyolo nemigcobo uve okanye ubone kuchiphiza inyembezi ngoba umuntu yayibona ubuqheleqhele nobuhle obuphambi kwakhe kodwa kuthi qatha indlela asifike ngayo kule ndawo.
Awu Nkosi yami.
Abantu bathi nqa into yokuba kutheni sithi sivuyisana nawe sibone inyembezi. Zikhona ke bawo inyembezi zovuyo.
Awu.
Kodwa zikhona inyembezi kuthi kuvuywa kuthi xhuku ngaphakathi ngoba bona bubuhle kodwa kufika insuku zongalali kufika insuku zendlala kube ifunwa into efunayo kule ndlela obuyihamba ntwana bahle bakathixo kodwa sele kuthi chiphi ezonyembezi uthi wawujonga ubuhle okubo ngelixesha uthi ndandicinga mhlawumbi ndingangaphumeli kulanto kodwa ndiphumele ngoku loo nto ndinika isibindi sokuba xa ndidibana nenye indlela endicinga into yokuba imxinwa le nto iza ndikhumbuze into yokuba uThixo uya kusikhapha kude kusekufeni bantwana bahle bakathixo le nto ingangathi inika isibindi ungekayi emfazweni fokamnguni le nto ingangathi ikukhumbuza ngoThixo ebumnandini bantwana bahle bakathixo ngoba akho amathuba apho umntu zakulunga izinto alibali into yokuba ubekwe ngubani kule ndawo kuyo bantwana bahle bakathixo abanye abantu bade balibale namakhaya abo ngenxa yokuba abantu ngamaqaba la ndizisondeza kuwo mandiye kubantu abakwileveli yam bantwana bahle bakathixo abantu balibale apho basuka khona kodwa abazalwane ingangathi bayayibu ka lendaba bayijongileyo bantwana bahle bakathixo bade babize nabanye abantu into yokuba jonga obubuhle sijongene nabo bantwana bahle bakathixo ukuba siyakwazi ukuba nobuhle obunje phambi kwethu ithi loo nto izinto ezimbi esawudibana nazo ayizonto ezo ngokuba endleleni siyayazi thina uyasikhapha uThixo bantwana bahle bakathixo zingatsha iindonga zeJeriko bantwana bahle bakathixo kunjalo nje singathinjwa nokuthinjwa kodwa uThixo aphendleleni uyasikhapha uThixo bantwana bahle bakathixo mhlawumbi nawe uthi ukule ndawo kuyo uyijongele nto ube noloyika into yokuba ingangathi ingaphuncuka ngenxa yokuba uyazazi mhlawumbi ngaphambili bekho izinto ezingathi zingamabhadi uthi ubambale kumoshakale ubambele kumoshakale kodwa sizothi namhlanje uThixo uyakukhapha pha bantwana bahle bakathixo nokuba mhlawumbi awuyazi le ndlela iya kweliphi icala nokuba mhlawumbi ingangathi uhamba wedwa kodwa namhlanje sizokuthi uThixo uyakukhapha.
Oh, uyakukhapha.
Okanye mhlawumbi sizothi awuhambi wedwa ungoyiki kakhulu ngoba awuhambi wedwa uThixo ulapha ekuqaleni kwakho bantwana bahle bakathixo okanye uthi wawujonga indawo kuyo waba phezulu uzuzazi awuzifikelanga ngawakho amandla ubukhatshwa nguThixo bantwana bahle bakathixo sikwicala lokonwaba kodwa siphinde sijonge icala lonxunguphalo bantwana bahle bakathixo ngoba uThixo xa kunqunguphelekile bangumnguni uThixo xa kubuhlungu iba ngathi akekho kodwa bazalwane uThixo iba ngathi xa sele uphumelele ucinga into yokuba uThixo kungona bonakalayo kodwa kule ndawo kuyo uThixo uyakukhapha
uThixo
Awuhambi wedwa kulanda kuyo nokuba inzima nokuba intle kangakanani kodwa awuhambi wedwa uThixo ukhona aphecaleni kwakho bantwana bahleba kaThixo akekho umntu ke othi esazi neyokuba ahamba akahambi yedwa abe ligwala lo mntu lewo bantwana bahleba kaThixo akekho umntu athi esazi neyokuba emva kwami kukho isihlwele esininzi bantwana bahleba kaThixo abe igwala lo mntu lowo kodwa abantu abacinga into yokuba akekho uThixo ekuqaleni kwabo bazivalele koneni bantwana bahleba kaThixo kuba besoyika ihlabathi into yokuba liza kuba qwenga kangakanani kodwa namhlanje sizokuthi selukulokona kuyo awuhambi wedwa ukuba lo Thixo nguThixo wethu ukuba lo Thixo nguThixo wethu ngonaphakade kanaphakade uya kusikhapha kude kusibe sekufeni bantwana bahle bakaThixo namhlanje sizokukhumbuza loo nto bantwana bahle bakaThixo sele ulahlekwe zizihlobo sele ulahlekwe nokuba ngabantu bakowenu bantwana bahle bakaThixo kodwa namhlanje sizokuthi sele kunjalo seluzibona ulilolo bantwana bahle bakaThixo namhlanje sizothi awuhambi wedwa ngoba uThixo yakusikhapha kude kube sekufeni bantwana bahle bakaThixo uThixo umkhapha umntu sele sebhedini bantwana bahle esibhedlele bantwana bahle bakaThixo encuncutheka abuThixo elapha ecaleni kwakhe bantwana bahle bakaThixo ngamanye amathuba ibe zinyanga ngenyanga kodwa uThixo abe lapha ecaleni kwakho bantwana bahle bakaThixo ngoba uThixo engoThixo uyeka abantu bahambe bodwa bantwana bahle bakaThixo mhlawumbi uThixo uyabuqonda nobungozi behlabathi le nto angasiyeki sihambe sodwa mhlawumbi sithaba bamfamekayo sicinga into yokuba sihamba sedwa kudaleke ubugwala nobuethe-ethe apha kuthi ngoba sicinga into yokuba la mandla sihamba ngawo ngamandla ethu kuphela silibale into yokuba asihambi sodwa kwizinto zonke bazalwane esihamba kuzo zesikhumbule namhlanje into yokuba uThixo ulapha ecaleni kwethu sele kumnandi bazalwane sele kukubi ingakumbi kakukubi bantwana bahle bakaThixo abantu bathi hayi mna uThixo andimazi ukuba uThixo ebekhona bendingasoze ndisokole kangaka bantwana bahle bakaThixo aba uThixo elapha ecaleni kwakhe bantwana bahle bakaThixo athi mna hayi uThixo andimazi bendingasoze ekhaya kubenje bantwana bahle bakaThixo xa uThixo elapha ecaleni kwakhe bantwana bahle bakaThixo kwakufika ezoncinga bantwana bahle bakaThixo mhlawumbi kudinga into yokuba sibhekabheke nje sibone apho uThixo asuke kunye nathi khona bantwana bahle bakaThixo ngoba uThixo kule ndawo kuyo usuke nawe kwenye indawo bantwana bahle bakaThixo apho kule ndawo kuyo ungamjonga uThixo ubone into yokuba ezi zinto zikubangela ube mde ube mhle ngale ndlela ucinga umhle ngayo nibe nguThixo okukhaphileyo bantwana bahle bakaThixo ngoko kwinto yonke esiyifumanayo zesikhumbule into yokuba sikhaphile uThixo kunjalo nje uThixo siza kusikhapha ngonaphakade kanaphakade ngoku nangonaphakade amen
phezulu mama songena kanjani
songena
Bawo.
Ewe bawo.
Siyavuma.
Siyavuma bawo.
Ukuba. Asinohamba nomgama.
Nkosi yam.
Kwizinto. Ohambe kuzo.
Ewe nkosi yam.
Namanxeba.
Mm-mm.
Owafumeneyo. Endleleni. Mhlawumbi. Uthi. Abazidwa abaya.
Aw, nkosi yam.
Bathetha kuba bengazi.
Ewe nkosi yam.
Kodwa inye into endiyaziyo.
Ewe bawo.
Kwinxeba ngalinye.
Mm.
Onokundibonisa khona.
Mm.
Onokundibonisa lona. Ikhona inxeba kaThixo.
Khona inxeba kaThixo. Mm-mm.
Ngoba uphumele.
Ewe bawo.
Ngenxa yenxeba kaThixo.
Injalo nkosi yam.
Uphumele.
Eyi.
Ngenxeba. Ngenxa yenxeba kaThixo.
Eyi nkosi yam.
Noyuphi.
Ewe bawo.
Aye.
Mm-mm.
Mhlawumbi ukuba ebenokungena apha. Benokuyibalisa kakuhle.
Mm-mm.
Inxeba kaThixo. Ukuba yena uya kusikhapha.
Mm.
Uya kundikhapha. Kude kube sekufeni. Ehleli engenazo nezihlobo.
Ewe nkosi yam.
Fike umhlobo wakhe engumpha bantwana bahle beyidinga xa ifuna ukuncokola.
Eyi nkosi yam.
Ncokole nothuthu bantwana bahle. Likhona ixesha.
Eyi bawo.
Apha ebomini singakwazi okanye singabi nabo nabantu esinokuncokola nabo.
Awu nkosi yam.
Ingxaki isithathe yasibeka ekoneni yethu sodwa.
Ewe bawo.
Bantwana bahle bedinga umhlawumbi nalaa mama wayefuna ukubeka umntana phantsi uHagari wayefuna ukubeka umntana phantsi okanye
ukubeka
umntana phantsi kwetyholo angayibalisa ngcono le nto athi bantwana bahle bedinga lo Thixo ndandicinga ubana akekho ecaleni kwam ngoba xa sihambe ntlango
xasikhalelwa
okanye xa sisiva izikhalo ezingqondweni zethu nasezintlokweni zethu side bantwana bahle bedinga sifune ukushiya izinto zethu.
Hey bawo.
Ikhani kwendlela. Bana bahlibele lo Thixo akahambi nathi. Bana bahlibedinga lithi themba xa lifika kuziro.
Hey nkosi yam.
Athu Thixo ndinawe.
Hey nkosi yam.
Liphelisiwe eliphakade. Bana bahlibedinga azibonakalise apho Thixo. Ewe asinoyazi thina.
Awu nkosi yam.
Ojongene nayo. Bana bahlibedinga asinoyazi. Bana bahlibedinga. Bana bahlibedinga into ojongene nayo khangela xa efika uYesu bale bahlubedinga ijabhisa indoda bale bahlubedinga isenza inhlekisa ngabantu bale bahlubedinga kanti lo mntu uhamba noThixo bale bahlubedinga wafika ephethe isilingi bale bahlubedinga nathi ke bale bahlubedinga kwingxilimbela esijongene nazo uThixo wethu ohambe nathi bale bahlubedinga akudingeki ngamanye amathuba silinge impahla zemfazwe bale bahlubedinga akudingekanga nokubana sitye ukutya okutyiwa ngaba bantu balokuze silunge akudingekanga ngamanye amathuba side sitraine ukuze silungele imfazwe bale bahlubedinga kuba sihamba noThixo osikhathaleleyo sihamba noThixo ohamba nathi endleleni
ongasiyekeleyo
bale bahlubedinga athathe umnye umbhali inyawo lethu akaliyekeli
ekutyibilikeni
bale bahlubedinga ngoba uyasikhapha uThixo. Uyasikhapha
uThixo.
Uyasikhapha uThixo. Bale bahlubedinga sesihamba emfuleni wethunzilo
nkosi yam.
Asikhapha
uThixo.
Athathe umbhali. Bale bahlubedinga athethe bale bahlubedinga nokubana bale bahlubedinga lingahlavulwa libendle ilisu lam kodwa owamhlawuleli uyawuhlalehleli ngoba unethemba lokuthi uhamba naye uThixo endleleni ngamaxesha esithi sidideke ngawo sibuzane uphi nalo Thixo besithembele ngaye ukubona uzawusikhulula kwingxaki esijongene na avela pho uThixo
akele
kumadoda ehamba indlela ebheke amawusi avela uThixo ngoba uhamba nathi uThixo ngamaxesha esingamboni ukuthi uhamba nathi ahambe nathi uThixo
bawo uThixo wethu ngonaphakade kanaphakade. Sinabo abantu abazingqondi. Sinabo abantu abaneziphiwo kodwa uThixo wethu ukanaphakade. Kanaphakade. Ukubaluleka kwabantu nokuphiwa kwabantu kudala sicinga into yokuba sixhomekeke kubo ngoba abantu mhlawumbi babekhe bacinga into yokuba sixhomekekile kuMoses ngoba sikhuphe kwaFaro wasikhokela esisa kwilizwe lamas nobusi bantwana bahle bakaThixo kodwa ekufikeleleni kwabo kwelo lizwe bafike noYoshua bantwana bahle bakaThixo wabuThixo enguThixo kanaphakade kanaphakade bantwana bahle bakaThixo abantu bakhe bacinga into yokuba baza kuxhomekeka kwindoda eyayigqibelele mnta bantwana bahle bakaThixo bade abantu bathi uEnoki wahamba noThixo bantwana bahle bakaThixo kodwa emndeni kwakhe uThixo washiyeka enguThixo bantwana bahle bakaThixo zikhona nangoku ingqondi ngelixesha lethu bantwana bahle bakaThixo ezinye side sizibize into yokuba sikhululwa zizo bantwana bahle bakaThixo kodwa nekwelithuba uThixo nguThixo kanaphakade kanaphakade bantwana bahle bakaThixo ngoko ithi loo nto bazaba khona abantu abazawubaluleka empilweni zethu bantwana bahle bakaThixo kunjalo nje kumele babaluleka abo bantu kodwa ekugqibeleni sinoThixo kanaphakade bantwana bahle bakaThixo bakulahleka abantu bokuncathama bantwana bahle bakaThixo bakulahleka abantu bokuthembela bantwana bahle bakaThixo bakususwa emehlweni ethu bantwana bahle bakaThixo abantu esithembele kubo sinoThixo kanaphakade bantwana bahle bakaThixo kunjalo nje uzawuhamba kunye nathi kude kube sekufeni bantwana bahle bakaThixo siza noThixo njalo bantwana bahle bakaThixo thina siza noThixo nothembakeleyo bantwana bahle bakaThixo sihamba noThixo njalo bantwana bahle bakaThixo kuthi kwakuphela izinto bantwana bahle bakaThixo uThixo ngonaphakade abenguThixo bantwana bahle bakaThixo uThixo wethu ibinguThixo izolo bantwana bahle bakaThixo uThixo wethu nguThixo namhlanje ngomso usezaba nguThixo bantwana bahle bakaThixo abantu esibathandayo ngoku singabalibala ngomso kunjalo nje bangasishiya ngomso kodwa owethu uThixo uThixo wethu ngonaphakade.
Bawo khanizihluleni izakhiwo zayo ukuze nibalisele
inkosi yam
izizukulwane.
Inkosi yam
uThixo ukhe walunge
bawo
uThixo ukhe walunga
bawo
ebomini bethu nawe
inkosi yam
ngawukhe uhlole ubomi bakho
inkosi yam
hlole izinto eziphathekayo
bawo
hlole nezinto ezingabonwayo ngeliso lenyanga
inkosi yam
ngoba zikhona imfazwe
zikhona imfazwe
esizilwa
khona imfazwe
zibonwa zibe khona imfazwe ezilwa kuba zingabonakali
singabonakali
kodwa okay thatha umzuzu uhlole ubomi bakho
nkosi yami
akekho ke omnye umuntu onokuyenza loo nto
akekho bawo
ingenguwe
nkosi yami
nam ndinazi izinto uThixo andenzele zona
bawo
ndinazi izinto uThixo andikhuphe kuzo
and nokuthi xa ndibalisa
umuntu
oseqaleni kwakhe athamandla akhe ukuba ebethezeka bawo abonakale ehlaziyeke emandleni athi omnye etsithi bendifuna wanabahlubedinga ukuthatha isigqibo sokuthi ndiyazibulala
namhlanje
wakuva banabahlubedinga ukubaliselwa ndim ndimbalisela ngezakhiwo ezikhoyo banabahlubedinga kwisixeko sam banabahlubedinga athi hayi man uthixo ulungile nakweli xesha ebona okanye esiva ibali lam sukuhlala ke banabahlubedinga kwindawo kuyo ungabalisi ngezakhiwo banabahlubedinga ezikhoyo empilweni yakho zikhona izinto ubukhe wazenzelwa
nguthixo
into ozenzelwa nguthixo banabahlubedinga zikhona izinto unawuthetha ngazo nalona ebesecaleni kwendlela efelahle itawuli esithi uthixo akancedi ambona uthixo
uyancedabahlubedinga
khangela banabahlubedinga xa ingena intombazana banabahlubedinga ithi nangumntu endixelela into zakhe
ndazenza
ezama ukubalisela abantu banabahlubedinga bathi asidingi noba masumbone ngamanye amathuba abantu abadingi noba bambone uthixo ngenxa yokuthi ubalisile ukuthi uthixo ndenzele le nto uthixo ndithathe apha wandibeka apha uthixo waliphakamisa igama lam selirhuqelwa elidakeni waliphakamisa igama lekhaya la lefemeli yam selirhuqelwa edakeni sendingathathelwanga
ilizwi
banabahlubedinga endilithethayo lingamanyelwa kodwa uthixo izakhiwo banabahlubedinga bezidilikile wazimisa uthixo onguthixo omisa banabahlubedinga izakhiwo apho kungekho nto khona amisa uthixo kufuneka thina ke siphume sibalisele izizukulwane izizukulwana umhlawumbi ngumhlobo wakho izizukulwana umhlawumbi ngumntu odibana naye eteksini oxakenene nobomi banabahlubedinga ngumntu ogodukayo banabahlubedinga indlela okanye banabahlubedinga ubomi bumthwaqile umbalisele
ngobomi
ngendito ogqithe ngazo athi bona mayman mandiphinde ndibuyele ndozama kakhona ngoba umbalisile ngezakhiwo ezithixo azenzileyo bomi makho ewe umhlawumbi esisakhiwo usenzayo ayikabiyo le nto ufuna sibe yiyo ngothiwa makhe ubalise ngezithena unazo ubalise ngesanti ubalise ngebheke enye yesamente kwenzela ukuthi nomntu osahlele etotombeni abe
nethemukuthi
uza kuphuma kule ngxaka kuyo
bawo ingangathi kuthiwa thatha isipilo uzijonge phambi kokuba khalaze kakhulu thatha isipili uzijonge kunjalo nje apheka uzijongeni kwakho jonge into oyithandayo apha kuwe bantwana bahle bakathixo okwangoku ezinye izinto ongathi awuzithandi ziyeke zona thatha isipili uzijonge apheka uzijongeni kwakho ujonge into oyithandayo apha kuwe wakuyibona loo nto nguthixo lowo bantwana bahle bakathixo wakuyibona loo nto yinceba kathixo leyo bantwana bahle bakathixo zinto futhi xa uzijonga bantwana bahle bakathixo kuxa uthixwe lapha ekuqaleni kwakho bantwana bahle bakathixo ezi zinto uthi awuzithandi ngawe bantwana bahle bakathixo kuxa elapha ekuqaleni kwakho mthixo bantwana bahle bakathixo kodwa ezi uthi wakuzijonga esipilini uqonde into yokuba ngoku uthi ucinge apho usuka khona ucinge lo mntu ubukade nguye bantwana bahle bakathixo mhlawumbi ukhule swelimbeko bantwana bahle bakathixo ubomi bukubethe ngenxa yokuswelimbeko uyifunde loo nto uthi wakuzijonga esipilini uthi laa mntu wawunguye uyamoyika nomoyika ngoku uyazincoma into yokuba noko ndiyakwazi ukuthetha kwakunye nabantu nguthixo lowo oko kukulunga kukathixo bantwana bahle bakathixo mhlawumbi mvokamnguni abanye bethu bazalwane bam bathi bakuzijonga esipilini
bantwana bahle bakathixo umntu azibone engathi ukuphuma nenqathana bantwana bahle bakathixo nguthixo lowo ngoba bazalwane abanye bethu babhitye bakhule bebhitye kakhulu bantwana bahle bakathixo hayi into yokuba le ndlela isempilweni bantwana bahle bakathixo kodwa indlala iyadlala ngomntu bantwana bahle bakathixo ide umntu imenzibe ngathi inyama le ayifuneki emathanjeni akhe bantwana bahle bakathixo kodwa ukuthuba ngoku athi akuzijonga azihleke ngenxa yokuba bantwana bahle bakathixo izinto ziyaguquka uthixo ukhe walunga bantwana bahle bakathixo le ndawo kuyo bantwana bahle asiyo indawo ubukuyo izolo bantwana bahle bakathixo ngoko uthixo kufuneka sikhumbule into yokuba ebekhe walunga uthixo ngaphambili ngoko bazalwane sizokucengana kwakunye nathi bantwana bahle bakathixo sizijonge esipilini bantwana bahle bakathixo siza kumbona uthixo uthixo sizambona pha kuthi
ngoni
uthixo uzambona pha kuwe uthixo bantwana bahle bakathixo awuzijonga ezinye izinto zabantu ziyeko kwangoku jonga wena uzambona uthixo apha kuwe ngoba uthixo apha kuwe nguthixo ngonaphakade bantwana bahle bakathixo kunjalo nje uthixo akakakushiyi nangoku bantwana ba mhlawumbi unesigqurhu yile nto ikutyayo bantwana bahle bakathixo kodwa kule ndawo kuyo uthixo usekunye nawe bantwana bahle bakathixo kunjalo nje Thixo usizaba nguthixo wakho bantwana bahle bakathixo ngomso uzawuthi xa uphinda uzijonga esipilini uphinde uzithande ngento ngenxa yento ekwehlelayo namhlanje uthi uthixo wandigqithisa nakwezi zinto nguthixo njalo lowo nguthixo ogqithisa kwimeko lo uthixo nguthixo oyiguqulayo imeko bantwana bahle bakathixo ngoko ngonaphakade izinto zethu azizuhlala ziyile meko singayifuniyo uthixo uza sincumisa uThixo lelizwi lenkosi eli eliviwa bobu mnyama baleke inkosi mayisikele lokufundwa nokushunyala kwelizwi layo ngoku nangonaphakade amen
amen
Masinikele bawo.
Ewe bawo masinikele. Sicela ke umuntu ongeka subscribe, sicela a subscribe umuntu obukeleyo ongeka like, acofe u like. Nawe xa sowubukele ke ungaske usherele loo mntu uqonde uba uyayidinga le nkqubo kwenzela ukuthi izokhula nale platform. Nakwindawo ke esihamba kuzo kwindawo esixelenga kuzo kwindawo esitya kuyo iminqambula
nkosi yam,
sichaza ubana icawa yabantu abangacaweyo iyaqala ngentsimbi yesihlanu ngecawe. Sihamba ke nalo mzalwane wakabonani
phofuke
ndumkhapha ngamanye
amaxesha
ke ndumkhapha andingumntu ke oxhaphakileyo ke apha, kodwa ke ngaloo maxesha ke nethuba ndikhapha ke lo mzalwane.
Nkosi yam. Bawo masihambe siyengingqini ke.
Ewe bawo.
Masihambe siyengingqini. Engingqini kuthiwa ukukhanya ebumnyameni.
Hey.
Lakutshona ilanga, izityalo azivelisi kudla, ezihange ziqala ukusebenza, neengcinga ezingendawo ziqala ukugquba. Kodwa ubumnyama buyingozi. Izinto zonke ziyabonakala kodwa litshona emini. Abantu babona ubuhle bobuso, hayi ubunzima bentliziyo. Amadolo aphelelwa ngamandla, amagxa anzima umthwalo ongabonwayo. Xa kumnyama kanjalo, abantu bothuka sekophulwe, kushiyeka imibuzo enzima kukuba ayinakuphendulwa. Isithokothoko sobumnyama siphuncula imiphefumlo, senzakalisa intsapho, sidala amanxeba angapholiyo. Thixo, ungasuki ezintliziyweni zethu. Ubukho bakho budala ithemba ngaphakathi. Ithemba esijongisa phezulu kuwe, apho siqaphela ukukhanya kwenkwenkwezi. Ukukhanya nokuba kuncinci kusinika amandla okumelana nobumnyama. Ukukhanya kusinika indlela emasiyihambe. Sixhalabile sinjalo. Intlansi yokukhanya isikhalisa sibe sisiya phambili. Ngenxa yoko, Thixo, sicela ungasuki entliziyweni yethu. Sisathandaza, sivule amehlo. Ezi zindumiso zengingqi, kodwa yona le icawa yabantu abangacawiyo. Babo,
kukho la process esplandini. Yinto ngane
photosynthesis.
Kuthiwa la process yenzeka kwi-presence
ye-light.
So andibonakalisa ukuthi ukukhanya kuyimpilo nokuba kuncinci kangakanani.
Ewe bawo,
ukukhanya kodwa kuyimpilo.
Kodwa bawo, kuyakwazi uba mnyama ebantwini. Yona nto inzima kukuba kube mnyama ebantwini, libe ilanga
lingaphandle.
Le nto apha kucelwa uThixo into yoba sisondele, ngoba ukukhanya ebumnyameni.
Bawo, ithi loo nto ubawo ufike enze la process uba avele nje ilithana nje elincinci. Laa nto amangesi athetha ngalaa nto ke ngetonele nokukhanya.
Ya, light tunnel. Ya, bawo.
Iyo bawo.
Masivale bawo.
Masiyamkeleni ke uFefe. Alo baFefe lenkosi yethu, uthando ubudlelwano bomoya ongcwele bungaphumle phakathi kwethu sonke. Ndibuye inkosi izolandibadlalayo. Amen.
Amen.
Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen.
Ukuba kanguye ecaweni, lecawa besiyenzele wena. Ukuba buyile ecaweni nawe, lecawa besiyenzele wena. Masibulele kumntu wonke osibukeleyo kwade kwaleli thuba, kumntu wonke osimameleyo kwade kwaleli thuba. Masiphinde sihlangane kwicawa ezayo ngentsimbi yesihlanu enkosi kakhulu bazalwane le icawa yabantu
abangacawiyo ningalibali ukuthandaza uThixo othandazekayo
babaye babaye enkosi
baba yini baba yini.